I'm going to shopping with my sister. Hello, we are going to go shopping. Have a good day. I'm having some fashion. Are we? Yes. Woohoo! But we have to find some people. Now I'm flying. Let's go shopping. Da 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 da